kukhona yini lona nginga ukuthi leli jaha lishadiswe nalenthombi asukume manje makangekho athule aze ayokufa.
Jealous Bali, show no more.